kurwanya imirwi igira iterabwoba no gutegura amatora yemerwa na bose ni bimwe mu biko vyigwa mu nama igira 51 y'abashikiranganji bagize umugwi w'amaho mushira hamwe impuzo makungu ryawo ni ujejwe ibibazo by'umutekano muri Afrika yo hagati ibi rero byashikirijwe na Isidore Ntirampeba munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire hagati y'u Burundi na yandi makungu ariyo mukamenya yuko uyu Isidore Ntirampeba ari nawe yatowe kugira ngo arongore uyo murwi
Uburundi nivyo duhejeje gufata ikibanza cyo kurongora uwo mugwi w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano mu karere ka Afrika Central akarusho rero ni kanini kandi tumaze iminsi tubishikiriza mu biganiro twagiye duhereza abamenyeshamakuru n'abanditsi mu gutegura inama ubwa mbere ho nuko Burundi bwongeye kwiha ikibanza gihambaye mu makungu kuko twari dusanzwe tugifise murazi uruhara rwacu mu bikorwa bitandukanye dufashanye n'indi miryango nka ubumwe bwa Afrika nk'ishyira mu mpuzamakungu ONU dufasha ibihugu bikiri mu ngorane mu byo kugarukana amahoro n'umutekano murazi yuko dusanzwe duterera ibitari bike ariko kuba uno munsi twakiriye uburongozi bw'iyi komite naho n'akarusho kiyongera ko kaza kaduza ibendera ry'u Burundi mu makungu kaza gatanga isura yacu kuko tugiye gukoresha ikibanza dufise kugira ngo by'ukuri intererano yacu ibe kirumara cyane mu byo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo ibyo gutsimbataza umutekano wa kano karere bihabwe ikibanza kibikwiye na cyane cyane ko muzi ko kano karere kacu ari akarere gasanzwe gafise ibibazo by'umutekano murabizi mu byo tugiye kwiheza harimo ibyo guhangana na ya migwi itwaje iterabwoba harimo ibyo kurwanya babandi banyuruza abantu n'ibintu hariya mu ntuze niba hari Atlantique harimo ibyo kwiheza ingene amatora yobandanya atunganywa neza kurusha muri ibi bihugu 11 bigize aka karere ibyo byose turafise icyo tubiterera kuko navuga nti uburambe bw'u Burundi muri bene bibazo ni bunini cyane kandi buzogira akamaro kanini hanyuma iyindi nyungu ku Burundi kwakira ibikorwa nk'ibi ni iteka rihambaye cyane kuko birugurura amaso amakungu hari abakijyana nyabo bururu u Burundi ntibugendwa hari abagisoma ibitagira umutwe n'amaguru kuko byandikwa n'abafise izindi ntumbero mugabo kubona aya makungu yose yakoraniye ngaha n'ikimenyetso cy'uko atamakenga na hamwe akihari ku by'umutekano n'ikimenyetso cy'uko i Burundi uhaje atararurunda n'ikimenyetso cy'uko uji Burundi atabura aharyama atabura hafungura rero iki kibanza twakoreye mwe nari cy'amateka hari abatabizi kuko ibi nibishasha biriko biruba burya rero twiteze ko inyuma y'inama nkizi hacakurikira n'ibindi nk'iby'imitahe abanyamitahe baraza bamukira rugendo baraza kumure ejo bundi Tanganyika niyatekana ara kumwe n'imisi imaze imisi ikira iragorana niyatekana basubire baze kuri wa musenyi bafata utwatwato tunyaruka tukwinezereza hanyuma bafungura ivyamwa vy'u Burundi bakira akayaga keza banezerwe basubire iwabo hanyuma isura y'u Burundi bandanye itagata n'ubyita mu majambo make utagata iba nziza nuko izo ni zimwe mu nyungu sino zidondagura zose mugabo akarusho ni kanini cyane kubona twakiriye iyi nama na cyane cyane no kubona dufashe uburongozi tugiye rero gukora bimwe bishimishije kugira ngo nitwasozera kino kiringo tuze tugisozere dufise icyo twerekana twashitse ko mu guteza intambwe no shyira hamwe ryacu